41 verse 45. As a pair of the country, Israel fear in Abem. They bear a hand of them. They in 99. Unia, the Radiaka found Hunan, Yadia, Ebibim. Patrick S. Inch into bracket BSE. I'm in my waffle.
Radia canoe, a beginner,
Onyamia kasa mi yeshira, onipa ne wane sa obedo meme. Onyamia kasa mi yodifua, mi fwa ne wane se embe mu. Opa wanji tri eye ye, opa wan kanti e nina. Onyamia kasa mi yetre, en wane bebe mu. Onyamia kasa mi yeshira, onipa ne wane sa obedo meme. Onyamia kasa mi yodifua, mi fwa ne wane se embe mu. Opa wanji tri eye ye. Papa on kanti e nina Onyamia kase mitre Enu ane bebe mo Eradia kanu ebe jino Eradia kanu ebe jino Radia Kano, a big now, a big now, my bravo. Radia Kano, a big now, Radia Kano, a big now, Radia Kano, a big now, a big now, my bravo. Onyankopɔgye na hinne wɔ mewa ne mukwa sɛ wo ma me mɛne bɛyɛ a mɛnya nkwagyeɛ ɛbɛgyina o Onyankopɔgye na hinne wɔ mewa ne mukwa sɛ wo ma me mɛne bɛyɛ a mɛnya nkwagyeɛ ɛbɛgyina o ɛbɛgyina o ɛbɛgyina o ɛbɛgyina o wɔ ma brabo yi mu ɛbɛgyina o Ebejinao, my bravo imu. Eh, Radia Kano, Ebejinao, Radia Kano.